Yemeye kurambura ikiganza kugira ngo tubanze duhazwe tuve mu bubata bw'icyaha n'urupfu tuve mu mufumo wo gupfa burundu tubohorwe tubohoke kugwa kugira ngo hasigaye na sasa rambura ikiganza duhazwe bwana sifiwe sana haleluya mubabare muzamura imana icyubahiro
haleluya
tuzamura imana icyubahiro
haleluya
Sibabarira kukira ni kwa
No, 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 no.